Basilinde, basiphendule.
Bona.
Baya mamala, ngempilo yethu.
Bamangaliswa ukuthi.
Daughter.